kimeisha moyo usifungwa. Imba roho yangu umebarikiwa, imba roho yangu paka dhoruba ya maisha imeisha moyo usifungwa. Imba roho yangu we umebarikiwa, imba roho yangu imba e roho yangu. Haleluya, haleluya, moyo msifu Bwana. Hallelujah. 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 Hallelujah.